Ne wan kasi chendo ne podi kwano no list mag bende jomono dhi tedo. Yes. Podi wadhi gi list mbele. Isedhi gi list mokrach.
Wasewacho Fred Jakadongo, wasewacho Nikuda Lego, wasewacho The Goat. Musa Jakadal chene poko kwano. Musa bentire list. Wole koni bende gisekawo gadire moko ka. But ingende gigi yudoga ka samoro most of them yudoga jogi yudoka ne gine gina gi kenygi kapok gidonje gin gatagra gi moko machalo kaka to nindie ma bing'e ne en gatagra ne moro koro to katagra cha koro ka tum chako pik to koka ineno ka jok madwari koro beyo to nigi pesa seriously koro magi gik makethoga samoro be kenywagi nikech kata Musa cha Musa bende nigi Liz. Ya, Liz necha ne nyasiaya. Ah, baby. Ah, nyasiaya o. Koro nyasiaya no manichi Musa manu wangeye mtaka. Kendo dire kwa Musa nadhi maber serious. Niyoro kama Musa no oti katika gothumeno ne to react direct. Yeah. Yu injo. Yeah. Kendo Musa yu ichi mangeye magmonge. Oonge ga inya. But tokeno to embe no sidhi katedo tok man gi were gi lisno embe okende mabe kenyno dho temo onego nwataya koro akia koda keny pod dhi mbele but ok ane kenyno nosebagni kenyno nobagni
asango
koro ber kata jok machalo Musa gini Musa berne ni thum o maintain makata wende keny kodonge keny ogo thumeno iwinjo mabe gimoro ni ene keny nok biwinjo kane ni diere go diere santinde joka Musa ninda ot joka Musa ok ninde en tich opango kawaida
otiyo
chalra chala ginda inda be kata diere mane gin nyajera opol diere mane okende nao gine ne no diere mane okende no kende mabe wach kendgi no be ma kenygi no mane kelo ga ni ga wach gin gi kofi mane mokelo enmity koso dong iluongo cha ni enmity enmity koro mane mokelo enmity kindegi
mane nabi be no kawo ga
ah no kawo macha ne chuoro ne chi nyajera macho koro mae mabi kero koro kai kofi duo kawo nyajeche ne koro makelo nyiego mar dak cha.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuo kuomi matiende ni onge.
Isebe.
Ne sigana mamulongi mani, sigand joluo, jo ajawa.
Jothum mokuongo kapok waduogo kuom jo angla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge dewo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samoro.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo iyud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae. Kete mana kuki dua kete gatwa bru keti githuon.
Luo Trending Nation. Ne adieri makende.
Yes, nyakura mugi. Ne wane break cha endo. Pod wan ka endi gi Asango Winyo. Ilungo ne Asango the Truth. The Truth Gauge.
The Truth Gauge mwenyewe.
The Truth Gauge would sober.
Well, no, nyathi ja soba, nyathi ja chel jara, wadiga lena pundo tingo pompe, sa chika pop is not calendrable.
Ne wan kasi cha endo, ne podi kwano no list, mag bende jomono dhi tedo. Yeah. Podi wadhi gi list mbele, isedhi gi list mokrach.
Wasewacho Fred Jakadongo, wasewacho Nikuda Lego, wasewacho The Goat. Musa Jakadal chene poko kwano. Musa bentire list. Wole koni bende gisekawo gadire moko ka. But ingende gigi yudo ka samoro most of them yudo ka jogi yudo ka neginege na gikenyigi kapok gidonje gine gatagra gi moko majalo kaka to ndie mabinge nen gatagra ne moro koro to katagra cha koro tum chako pik to koka ineno ka jok maduwa di koro beyo to nigi pesa seriously koro magi gik maketho ga samoro be kenywagi nikech kata Musa cha Musa bende nigi lis ya lis ne cha ne nyasiaya ah baby ah nyasiaya o koro nyasiaya no manichi Musa manuwangeye mtaka kendo diere ko Musa nadhi maber serious ni yoro ka Musa no otika tika gothumeno ni to riot direct iwinjo kendo Musa yuechi mang'eny mag mon gi oonge ga ahinya but toke no to embe nosidhi katedo tok mana gi were gi lisno embe okende mabe keny no dho temo nego nwataya koro akia koda keny pod dhi mbele but okane keny no nosebagni keny no nobagni koro ber kata jok machalo Musa gini Musa ber ne ni thum o maintain makata wende keny kodonge keny ogo thumeno iwinjo mabe gimoro ni ene keny nok bi winjo kane ni diere santinde joka Musa ninda oto joka Musa ok ninde en tich opango kawaida otiyo chalra chala ginda inda be kata diere mane gini nyajera opole diere mane okende na ogine ne no diere mane okende no kende mabe wach kendgi no be kenygi no mane kelo ga niga wach gin gi kofi mane mokelo eminiti koso dong iluongo cha ni eminiti
eneminiti
koro mane mokelo eminiti kindegi
mane nabi be nokaw ga
ah nokaw macha ne chworo ne chi nyajera machon koro mae mabi kero koro kai kofi duogo kaw nyajeche ne koro ema kelo nyiego mar dak cha koro ber kofi ber ng'ane kata kofi no wakwonga chak gi berinda ma be wasomo kokalo kuomo gi nyajera kuom nyajera wasomo niya kata gima wang'eyo ni ber inda en ni kata en oko kata ere keny ma oko go to keny ne ma ot kama mar gi Nyamigori to rito ber kabisa kendo dipo kanyo rito sawasawa iwinjo ma ot ka to en inda kendo chwado mach kawaida e ot to ako kucho to kaka achiel to aa go achiel mar sta kidwa mang'eny to koro ang'i medie pesa koro ing'eni sta okinyie mang'eny igoga matin kidogo indonga ndonga iketo ni go ndong koto ndongo to ot orie oriti oyaw fulge koro ing'eni kofi makadori toko ochwade motegno komako ni ogineno to sikasika koro ing'eni kidhi puro amal opogore gi kidhi puro mari koro kofi to oko ka odhi amal koda en e mta to puro apura kawaida koro puro maoko makosebedo serious a koro kumidhi e onge koro kumidhi e koro makelo koko cha makero yukeni riri go osea kanyaringa koro nyaringa be koro ginyajara go koko ka kare pur okia ni oko kidhi kidwa dak gi nyaringa
oko ipuro matek
eti pura mala malo iwe haro mo buya okitek iwinjo
itengo da
dale koro ipuro maler iwinjo koro mane kaka mane gima nochwanyo nyaringa gi kofi kech kosa dhi puro koko kucho maler to iye ka koro pur bele ok debe pur maber kunde ariyogo iwinjo koro ng'ama riek to kigi koko tigo amal we haro buya moko kiteng dala koro kweri keto ma standby makata wonda jodala ok par ka gimipuro ga oko ging'eng'e ni kae kuma pur kweru nitiere
a ipuro ma jogi penya nyen ma winje ni pur bopuro
akadi ma dho kweru lerera dho kweru ndako rum dho kweru be umaintain iwinjo koro mane kaka en and then iyudo ka pura inago bema okoth binyo sechako bukorego puro oko ko puro oko to puro ka ginga puro dala iwinyo iwinyo ber ne be ber okoth be me otemo apano kao slogan mara inda iwinyo oko kuni ndonga ndonga koro okina ka koro kata mama cha and then gima be ida konyo ma mon mon jothum gi gima ko kidwa bero chi jathum nyaki bedi dako mara koko
ibedo rakoko
mane madhe gi fop gi mar chode no koko nino koko koko ma koko ne in ine koko koko be in
okadere
in
rakoko
ine koko to koko no be in koro un gi koko un gi moradi iwinyo makapo ni poki neno fununu iwinja winya isemoke manga manga awinyo ni ne real mama uchamo gweno gi chuora tibiro lando na Tigenya owinja winja
manu mani winja winja in pokiromo
pokiromo go ni wachamo gweno gi chuori chuori no bingeno kotang anega chuori geche te chalre
Kaso
aria gi kaine to karia chal gi I aria machielo to ka ine ginene to hata filda to ine filda ni filda machielo be chal koro ko ngato nyalo dhi kaka uba to ok oda uba to kon mado uba mar Toyota filda ko se do uba mar Toyota filda ko ko ongaro go ane ga ti chuori do ngonge ma ben chuori ni gi Toyota filda koro mondo mi bed chi jo angla
nyaki bed rakoko
Nena nani ene Toyota Fielder to koni ene ga chuori
koko
chuori ne mikongo moko ko koki ground ka koki wuok koko
koro ni kabulu miluonge ji
omera wa nyisi da koki se bedo ni in chachi jo angla tiseketo koko mbele agulu no ko kadi bedo mun gene nitie nyawuok ya agulu mi chikri oko bwana nitie gik moko ma koro koko no ema keto fupu jo angla mar chode piny
ibeda jao
eh donge mi luongo ni jajao koro bedo chi jajao ma chi jajao en koro ini ra koko ma kata ajao gon timo nono iwinjo koro mane mo ineno ka konyo jogi but gimo inyo kofi kofi nyote yudo ka nyaringa muol mako gene to kongo kongo wapi ogene to kaso erogo koko gi kofi kende Okamo mi kofi ko ne muochi muoch neko.
Okigo koko gi ngano.
Ah ah. Gol koko oko. Makapo non ne koro gocho ni dwa wuoke ka. To gocho ni wuok ka jopiny osenge ni ka ngani to jama kosa. Ogo chiege ni to jama ko. O jama kosa. Iwi.
The TikTok. Tap tap the screen ne kao. Tap tap the screen ni chamo gweno e chwora. Share the live.
Where is share the live? Wacha ni chamo gwena tine ka joma ngenye koro tap ni koro kitap tap yima ngai ko mato bi ru tap mato ko tap uru mato ko tap yani koro ngate ma chak wacha kucho ore message ore gine ne comment
tap
uru ma mato koro tap uru malich
ade
kuru mano
mondo mi ango boy ji no se
e koro kango biro no bro yoki to jikoni a ngando nera ni se di gi da ko cha udu chamo gwen ko kiduogo ngufu mar chamo gwen duogo ko ko dhako ka iwinyo koro mane gima ne timore ko fi ngene nyaringa cha obiro ko semo ko gi ko fi lweny ka koro en ngamo nyago ne ne koro media ne ni koro chi dola ni koro ko se ko do chi dola ni na koni koro de koni ko bro timi ango gima koni time koro onge nikech it is my koro my individual koro koni ngata chelang ne nyal
ya usimbi
tap tap kata ko jan tap tap kinge ni joge ni thin nge nitie jok ma ko yawe yawa ne e to se moke chuth iwi koro
ngane ni bwana
wadi se uru live e
auka
dakika matin to pur iyo doka ka nyaka an ma si data na ni off ni osikona ni bwana ne nyaringa ni online to
ngamaling ngamaling okoningo bed ni nyumo ge jawangla idhi nyuri
ma ndata taku negi mano be koro kata tatak ilongo ni singular earthquake ma chwa di kendi ngata chiel chwa di ma koro koko no igi mano konyo ji but yawago
igi mano konyo
koko ne gi mano konyo ode ngane okoth jarapogi and then Prince Inda toharo moweyo kodi puroko kodi amal
and generally anakia kakineno ga gini angeni okijaga lies koda but anenda generally kakanene onga mariek on my side
ineno nitiere weche moko moro ang na ye kodi edak ka nyakibedie nga mariek bedo nga mariek en timruok nga mofuo iwinjo koro and then ling moro mingi ling nigi answers mang'eny sana nga mo ling no nigi positive and negative answers iwinjo koro samoro nyalo bet kamano inda kawuono tang na ye kodi nikeche en gi rieko mar keny kata rieko mar dak mante ya ye en godo iwinjo dho embe samoro bage ga nikeche to en gima kawaida ok nyari ok ni nyamigori manochako go dong nyakisumo go daga daka bende otemo ga temo na malongo to ma nyamigori ne biwacho ni pesa ne moro ne nitie
by then
emani by now ko pesa inda do ayinga pesa but we never know samoro pesa ne pole nitie moingo mare inda you never know inda is a brand long nyinga mantiere brand to nitie kwani umari nas mo wuo kumeni umari dongo umari nas is a brand sana kao kata ka wawachi ere luo trending no to en man don koro mari nas is a brand koro ko lu mari no mari wan garambe dala wandiki kaka chairman wadoro ma kome 300,000 ko ka ngi mia mari atata juma manyien
300,000
juma manyien
lenga lenga 300,000 tadwa kuni e kamera ko ka luoro ngata ngata ni kuponi ng'ato dwaro 300,000 kuo masane tanyalo yudo mana ka kwalo kumoro
anta onge miri to kanyo
dike 300,000 kata mi nyaka December pod ai bro chokende to mana ke yote be nya yode to kese kwecho
mabende seche ga dak mane od ng'ato kacholore
ma odi nga menya dake ko kichul reni to be mana konyuomi
kasi
ke de katedo
kasi gini seche go beltien nyaka koro chung ni kech ka to kwaya to pesa muru mwage no
jonge mana ka nga sanga winyo yude mo matino cha ko we kaka daktari
ay bora za wibe ikoni chwadu jitu ambe kwaya chien
koro mane gima en ni inda bende temo adieri kanyo kar dak ka to temo ok ni seche okay ok ni ng'ato ng'ama rach be nyaka ambi yang obede gi kuma ber kanyo to yiego kode otemo as a youth and then e seche go bok en inda kende nyaka jaode be wanyisi omari ineno sani e generation masani nyiri masani thothgi mapupnigi gipupni mani chuo gi chodo to kata minewa kata deyewa kwerewa be ne chodo negi achoda to lok giwuogi iwin ne kero ne omari oyudi gi nyako moro ni koro mano koro ok adagi adagi jachodo samoro to noyudi magi nyaka achiel iwinjo koro chinda bang'eno mako machunye omako ma chunye gini en pande sote moko bong'e ang'eya ni ma to chapa lakini
so samoro ichiwo congratulation to nyamigori be nyaka
nyamigori congratulations
in fact mano to gima kata muma wacho ni ha dhako maber ema no loso ode owuon to marach to kethe en
dhako mariek kwa somo ngi cha 14
wacho ni
dhako mariek loso ode owuon mofuo to ketho aketha
koro ka in kanyo ok owach ni dhako loso ode ka chori ok chodi ochodo rieko ni
Ema de mi ogoro inega kelos.
Ndio mado begi ma wachire, e wach ntie kama no gongero. Nika da kuwo ka ode. Ni chure chodo. Chalre gi ngama dar gwengi, ne gwengi kono koth goyo marach. Onge kuma koth ok chwe.
Ngato ne mora ne iwuok dalau iwuok odi ni chure meto. Kidonjo od ni mayo wangi go bak piny pap. Yudo ka mama ube. Ipenje mama tere baba ni ento nyocho tero cho. Makaje cha be ni yuda mana kadwade.
Koro kade ji de kaman nyaka dau ka mama wucho poko kadau to yudo kadau bende ofundo wuok ga
dagi to onge ga kanyo min dagi ma min
koro wawachi ni ya koro koni nyathina imbe meti ni to ambe chworo tere kare koro wuok wadhi wadak ka mama wa koro wuok kuchopo kadau dau be wiro ka kelo fundo kwaru nyotero loka machielo koro ang'u sio kurunya kakarango en mani koro en ni you just take heart gin gik matimore nyaka nasango winya chodo
ibi chodo
to mana gi wanga
ichalo momari
eh samuel chonye chochodo pacha kuchodi wanga eh
matopet
mana eh sendano dongo tatie kora gatieka anya tena wange ler ati kora gatieka iwinjo
you are done
eh koro ka kataka ngwa bire sho ngeji samoro wako sho samoro piere dongo moro dwani obi embo tangi ni siandane no gine ne gine ne angi mi ulle mula siandane ro kala kala de yesari tiko kamano eh ikech ki pamo ne siandane no koko ngeni kai ngani oneno gimana tango ne
piro gono
eh
to fanyange ive
To mano be mor ne.
Chien ma goni. Ngene ki yudo madongo maber ke pado ne to chien goni. Atufanyangi ivo.
Ok en kamano.
Ni uko mbele.
Eh, ota si apa nyuma.
Ni uko mbele.
Iwinjo.
Ngene nitie chuor. Nena naka joma nyiri wuotho to gikia gima gino timo. Ineno ki wuotho mbele chien mar nyako to gichatimo ni ne. Mitene ni oko ni ne. Ok en kono.
En mbele.
Mbele.
Gini mbele no bolinga lingo lingo kanyo riti mani.
Eroti bode.
No, no.
Ngene chuo wanwa neno gino kwero wa to chuo to neno ni gino luongi.
Eh.
Nibi?
Nibi. Ah. No, 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 no. Not back one. In front. Iwinjo.
Not this one.
The other one.
But one chuo.
Eh.
Umikwerie no.
Kanye makore neno.
Eh. Koro joma nyiri mondo umbu control maber. Sani we kwero ni iye ni. Ji ok ohero gima iye ne.
Koro mano sel ma mano kele. Mano wuoth mane mano kele koro iye ne. Kosi wuoth kilengori.
Nitimo ne.
Eh.
Nitamo.
Si huku nyuma. Huko mbele.
Koro nyuma ne mikwongi ni mungu.
Ipamo ni bae. Koro mane kaka eno.
Yeah. Nyakore mogi pod wan ka ende gi asango winyo. Wan wawache wacha kaka en. Imbi ni nyalo wache kachicha endo. Areno ka jok mutenwa ka ende wan gi nyakwari nyapacho. Be en boy nande. Agiyo konyero ka yo umari. Wiyo kethore in. Ndalo mono ng'ama ber no sekalo. Tinde ng'ama raj. No. Wan wawache wacha kaka en nyakwari mogi. Imbi ni nyalo konwa. Maybe kake nene kanyo no endo. Sani. Wan bende gi gik moko ma bende temore ahinya e ajawa kaendi motenore gi weche mag mon. Be nitiere kaka wanyalo tieke koso pod ji biro mana dhi mbele? Adwa ni watiek wachni endi mondo mi e part 3 wang'e kaka koro wabiro e yore ajuoke, pete, to gi MCs be wabiro negi, upcoming be wabiro negi kanyo no endo. By the way, kapok watieko kar upcoming kanyo no endo, wan gi ng'ato ka endi ok wadwa nolal, iluongo no Cheng Citizen.
Cheng Citizen ko karangi wuone sani. Cheng Citizen eto selal. Ineno ka the moment ma mon gi okawo ng'ato. Moketo to ne in ng'ama was promising upcoming to gikawe giduoke piny gikawe giketi no kiti in dagi chiem maber ka joma jomose hit machalo Kofi Makadori mbi winjo ka gitimo giyiengo kamano iwinjo koro ng'ama poko hit Ipa ni kurang ni dekani. Kapo kihit, tukau mama moro kata mama moro kawi. Rodio ni pejo konya wehawe atomene abiru pidi maber. Ngeni maneka kirumo. Nikech there will be a moment, mama ni imi biro bedo chieng' mar achiel par ni ambendi onego bed gi dalana onego bed gi joga mama ni samoro biro yudo ka en segone ga kata dala kumoro mano sega kata chukore no sega kata tho kaka mano samoro chukore ni mana tie na giwere go kaka inyalo paro nyarwa mane okay se ilogo ni Sheila ino ga energy o dalane energy hode en gi chuon gi nyithinde gi kocha iwinjo koro ngene ngato kaka Sheila ka kata kado yudo boy moro ni koro nyuomo ngene kumu bro dhie kode to onge iwinjo degi most of them kuma gi dhie ga gi jawa gi onge kesa mo bro yudo ken age bracket moro ma kidhi chopo go dalau to jigoni mahui
menyiso ni en ikete idwa ume uma Nairobi
en maru ma Nairobi Mombasa koro kaka sani citizen en Mombasa
machanga mani puani
koro gi puande ni samoro nyako ma dache ni oko ken tape mumunya tinga mo chopo dala ni jo dala wa makore makelo ni mako keke jaduo moro mako ni nyakwara kelo dawi kelo na gokuru iwinyo
ngeni iwacho wach mar ngane iwacho wach mar Sheila moparo na Javan Makajudo
Javan Makajudo Javan mokuongo do ndal kuom Sheila ne giriambo ne Javan nikech Javan gi kaka ngeyo Javan do yath kiasi to yath kiasi ukapar kati kiasi mar yath osegik monyalo chamo o kata onyalo chodore gi ng'ate e cho apan pod okalo kanyo gi kaka ng'e Javan okapar ne onyalo nyamo Sheila e cho iwinjo dho kata Sheila no wuon ne weche ne nosedhi mang'eny gi chode but nokapar ka en ng'ama ne nyalo timo timno e cho koro macha was very wrong allegation macha ne rach macha ne miriambo but Javan bende embe diere mano a Kisumo kano kongo biro chako production Nairobi ka mobiro kongo nyono Obama ebe ne oyudo nyaluo moro ebe no nyuomega koro do nonyuome to ngama nonyuome by then en ga manager mar club moro ni Davenest sani en Zedes
X.
X-Lounge. X-Lounge, I think, yeah. X-Lounge. Formerly Davenest. Koro madam no ne manager kanyo. Koro pani na opane ne miega show. Koro mie show ni be mapano sere manager. To manager be o kontai to dai ferere. To kagi se kontai to gidai ferere. To ne gichako kamano koro ngene be diere go noyudo ka kuma ne Java ne nyalo donjo malongo ne onge koro apani mano be nomiye start embe notedo do Nyapolo Chawe noseyudo nya kare machielo mar dak noyudo mbasne ma kendo kenyige gi Javan apan rumaruma kamano but Javan be oken wuoyi mohero dhi katedo ahinya en mana katedoni samoro chuno jogi nikech samoro kaka Lisa yudo ka noaga Mombasa koro kaka odwa donjo Nairobi ka wuoyi wadu midwa donjo kuome moro madwa rwaki gi chuny maler cha be onge tiyudo ka nitiere nyako maman gi 3 bedroom moro ma bedrooms moko timo mana nono iwinjo to dak to en kende ang'a moni donje keny donje keny chap tikwany life gi kanyo to ka life osebedo ma stable to weri gi keny
iyudo ka wan gi jothum moko ma bende nigi unique voice one of the unique voices that we have in this country and kata e piny luo kaendi minyalo yudo kata ka ng'ato mondo mi wer bedo matek achiel wan gi Amiso Thwango en gi duonde mano duonde wan gi Kevo Makawili Kevo nigi duonde iwinjo to en ang'o ma samoro yudo ka kelo jogi dok piny to magi unique voices ma people should appreciate and dance for so long
mokuongo Kevo is very talented Kevo is one guy ma kocha kuwer ka Musa Jakadala toka ka duondo Musa seriously
ke bene wacho no ko
eh ke bene onyomga eno eta pode ne keny ke pode ne keny eno don wasi tieko kode episode mokal koro kevo kenye maduoko chien en kenye maduoko chien to amiso gima inyamiso na miso olose gi jolejo to loso makalejo duani makwach nyasaye motegno moloyo wach thum odwani en gi talent kaso duani tine be nyasaye iwinjo kiria giloria kata ka iwinjo en gi cha ne ogaga makacha jalejo nyalo goyaga kiria giloria ma kiria giloria dong tindi wero nyake kanisini Hello. Ege kata mare ni thume kata album ne makoro le wacho ni ne en git songs 21 dong ngeno chalo mamatia a miso thumbe ka teno so biro kero ne gi ni hit songs gite to be gisekwe gite e chalo chak
danya winya road report ji winjo
ya jadala wa e gima sani koro dong mani wanyalo winje to kwanyalo mien ngeri kata show ne samano golo kiria gloria makono no wuok kata ganya wunya rodi gine go samano launching tok launching cha ngeka amiso cha mosios madongo
hello
kenu ne pong
la masabata ni
kiria gloria
hello
to pong to sani shows go se chako volume no se chako dok pin iwinjo koro nen matia
Tikana angum
ma ngene mar kanisa ni ma momye ineno kosogo no budhoga industry en gimonego be ni every week nyaki report e kanisa every week kidhi e show kidhi oko idhi report iketo ni lamo ginene gimarach madirum go kuro jok marach madegoi bilo madirum go ikungi gulu ni kiria giluria iwinjo koro mane gima ne konyo go sogo sogo kipenjo jok tuge mane gitugo go bro koni gin kane gidhi Migori ne ntie madho maka gitie katika kama gichopo Migori nikech kan jothum kawaida kodhi ga show giwuok ga koni gotieno to gichopo kocha gokinyi ka gisechopo kocha ginindo tuk nindo karudi chieng ka giluokore to gi refresh iwinjo kokang gidhi e show ka koro gitegno koro ka kosogo was different uluokoru koseluokoru tuche umanyo gimoro chamo tudhi kamadha kapoko report ka gidhi Kisumo the same iwinjo nyaka ne nitie madho mane gidhi kumto ka ne gisechopo titimo checking general mok nginia ni mosogo to koro band leader wa eto koro ang ni kore bange ka koro wakoro una une kanisa iwinjo
kaki koro jaongeno
kaki kori kabedo taneno kamano malaika wacho nyaka kori wechode mwendo koro bando dhe mame kori ngini koro band leader jaongeno winjo ni band leader ine chodo iwanda rito za mori bila kongo kina nero ka malaika tama wach kongo ni kabisa to kita murito to wagul kongo karewa to koro kedwa gol kongo to koro ang ni yeye na a gino ta pora madho koro mianno mio bando sogo nok madhe kongo kit kan yine to ang na gine
wujo papo ni era yero mare ani wujo papo ni era yero mare
dibedi ni ene mano kao kalamb king solomon ma wuri daudi mar ndiko wende mamit makelo mor e dhod chuny wangni ka idhi winjo wende mondiki agwenya kendo nigi ndhadhu mamalo e ajawa nation
Makato wete dao, wete dao nakama
Wodo Papo Rongo Migori, Eric Smart The Solomon Span presents Niv official album release Tarika Beach Dwe Marapar Higani Beda Kicha, donje YouTube mar Eric Smart The Solomon Span Subscribe, duongo lang mondo ibedangech Kairito Niv official album release Wangni To idhi duoko erokamano kuom dak e piny madwe mar apar nitie. Oteni, ukeni kod LTN, Luo Trending Nation, kama mopandi inyenyo elela.
Ani elele. Ari deno siko kuwutho ka jolemo. Iwinjo. Koro mae gima bedo mapek ni amiso. Nikech amiso, polo believe ni gino nya time online. Mako bedo piny no chako push tumbe ne rodhi push madhi. En ni koro ne osechako ni lose. Iwinjo. Ten gima ilamo ne. En kalemo pogore gi kabilo. Kabilo ng'eni nyalo dhi. Tilosi matok dweche adek ok nyal chak dhi nenri gi ng'atcha. Iwinjo. To kacha to nyaka juma ka juma. And then samoro chopo ni to bay gi gimoro. To onego bed ni gino ichak iduoko ne ko ng'atcha. Ya eso ni to onego bed ni report. Gima miso onego tim maber onego dhi sani odog chien. Odhi olem ni koro uwer ni Nyasaye koro kiria gi luria cha odhi okwa e kanisa. Kech ma to pod biro chape. Amiso en ja kanisa.
Odhi uwer.
Odhi adhi gospel. Odhi uwe. Kone biro biro to obiro yienyo to dok piny. Oyienyo to dok piny. Amiso se biro malo diti.
Nitiere nyako ma
kira. Nyere. Klundi. Klundi to klindo. Koro winjo. Jirgo ne piny ber. Kendo diergo ne en malo, to kendo chako duogo sime.
Nitie ndalo moko mabe osekuongo biro, mondo wero, mano sethe nyaramula kendo go chiega ma kaluonge ni chiega.
Ba, koro ng'iyo gigo, ng'iyo kikwano gi seasons, seasons. Obiro to lal, obiro to lal. Iwinyo. Koro mane gima bro chape ga seriously. Koro mondo mi obiga malo, yudo ka nyaka samoro, timne lamo, timang'o, kodhi golo thum. Tumne hit kamano. Tumne biro kamano kaka ose hit no. Tumne kose winjore to chako duogo lal leng elo. Matieno nego bende niya ka ose golo tumno kama ten lamo en juma ka juma mana kaka osogo no maintain cha. Iwinjo. To nyako mak bende chike mag lejo.
Wan gi wuoyi moro kama bende is talented ma kata sani mimiye microphone. Ochwado. Duonde ler bwana kendo ok ochundre. Nishida manene chode akane chunya nyire na chama chama kondom ne yechna talinga linga
shida manene chode akane chunda koro
igezegi
boss wuri nyasembo is very talented very gima inyo boss wuri nyasembo en shida manene chode no ok ok sida manene thum man achiel en chode and then en gi chode moro mar wang' teko cha
we agoni gini gini theni ya we mna gore sida manene thum akane chunya we kau gini kaka were anago parodi
koro kitiko go parodi tanyisi ni kare parodi mi wacho is the reality gima timo boss wunyasembo en gi chode moro mar fuo kata chode mar wang' teko en one guy menyalo kelo nyako ka to nyare no bende mor chielo cha bende osegone simu ka komando go simu ne machielo ka to gene samo kelo nyako ni to nyako ni be en ngat ma socialite icho embe odai ne en ngama big name embo nego bende osero big name wadgi koro big name ni to odwa gine to odwa at break gi big name machielo to koro kang jogo lando to ngene nego chuny ji iwinjo mana chielo ariyo gima inyo bo sud nyasembo malote kowe kata chodi nke chodi to ji chodo te nyaka sango ka winyo iwinjo en kongo boss madho kongo boss madho kongo ma samoro yudo ka omer and then mer ne rach nikech en mer ma kose mer to oye golo fujo ngiti jogo ma komer to mor ma wari ha ya wari ha to nchi jogo ma komer kato mari ma more kainu mari gima ko ko ranga mu wacho no ma ka gi gima fuo go ka do ngwa we wiya no kata ki we wiya iwinjo koro onego bed konge kongo bos gu nyasembo kete ge fujo ngen diere moko no tiyo kodgi gen ge agodi konyango sultan agodi konyango be madho kongo to kose me to do ga no linga linga mos agodi konyango ko met kenonge weche mang'eny o nindi kose nindo ko chungo to pinye na sango wenye Esa ne poka chuli. Ne poke chula. Mia namba ni keti namba ni kanyo. Kangu yu wili kipinta angu na uri ni kendo. Omer, tunge gimo timo.
Kongo kumadhe ene mo madho kongo.
Kore tuwa ni boss unye zembo kongo madho.
Kongo madho samoro. Seriously. Koro nego bendini, boss unye zembo owe kongo. Uwere kukwensa gimon. Kata konya yudo nke changeni chekto polo chieko yon kijana. Eni youth man. Oyudu mbara chiel. Mo mak mutegino. Bedi githa kone. To luro dha kone no. To vumilia kataka chode ne mar kido. Kataka maremo. Okungu dhu ugol je chie neno komande. Mar chode no. Kasi dugo wano watum. Toko winjo kakugine ne. Kisa moro nya gore ne matek. Odogo home kaka no chake kafridi jaka dongo. Odogo home kende banda machielo. Fuwa yomo kata gichien. Odogo home amo gikibod kanyo. Owego kore nge. Chisa moro nya go kore ro isirumo. Kaka nasango unyesa nye. Ange maberi niya. Sho koluongo agumari nasi. To awe na wea umari time nikechi umari sanu maintain umari ni ginyingi moinga sango winyo. Iwinjo. Koro awe na wea kore no. Sana nyalo manyo soeti ya umari nasi. Iwinjo. Koro sanu onya dog odo bidija keyboard mara ngato. Kopodo chako manyo kendo ground. Fridija kambo dongo doku manaping. Kano segulo mambo ni muonyo. Oh. Chon kapo na di school.
Mambo ni ndilo.
Ndilo. Oh. Mambo ni ndilo heat. Matieko school maduga yodo ka Freddy na okende is nobody maduga were go mo chako doka doka ka denge denge winjo chako doka mo fuo kendo manyien okay makoro orugo kwanyo go ground makoro yodo unge go kaka gi ogino okay ni mambo ni ndilo ti chaki dogi lenga ni mambo ni ndilo de rengo kende koro makori koni mambo ni ndilo kisa ndilo gi mambo ni ndilo to koro manyo sama daktari loso kaka wandilo maber kore ndilo tindi ndilo mbilo ndilo tindi ndilo mbilo twadhi mabe tudong sani jaka dongo jaka ah pod meet nyaka kiny
ngima miyero mama
kanyo
nilelele lelele lelele mama
sekao ndalo kionge ni mamo sekao kinde kionge
nyamwalo
kurumane kaka en
Maniluongo ni Freddy Madis, mani ngeni ngama chaku punjo right yende. Still big up to Jakadongo. Kidwa rojo thumbe, malo nyone giugudu.
Akambe, ambe nitiere jama na manyaka miugudu. Do ni, penjo sebedo kwa wakinde okubera enya. Udo kinyo, big up. Kamana.
Jothumbe manyaka algonyo ni giugudu, gen kaka Freddy Jakadongo Madis. Kumoro mama yuda alonyo ne ugudu.
Tony ndiema.
Alonyo ne ugudu.
Prince Inda.
Mando badi na.
Manoko beste. Manonga manya uru nigi moro kolori ni rent.
Inda beste na. Not peso kor naga as such.
Kare gimana wacho ne okane miriambo.
Peso kor.
Pesa kin pesa inda gi pesa. Pesa ero mi dhako to kikomi wuyiwadi.
Peso kor naga as such. In fact, to be sincere, ane ndo siro na pesa didi. Adir manye saa, ngeni jomoko ka apa koga enda toke pani ati anytime enda niaga da endo siro na pesa didi.
Jo mane kore mane berbedo gi brand. Ilandi makato ki landri.
Dichia.
Ipaki makato poki pako.
No. Gimo ber nago en enda ongeyo dak giji. Gimoro miwinjo ko wacho ni ati ne bedo gi adongo gide bedo gi jodongo omiyo ngi kaka kidake kinkai mano is true so it's not all about money ne kapako inda jo moko pani oken pesa en nintinda lo moko kai ndi mono like inda can recognize ni maumari tiro ka jathum matin
to ni ndie mama nitiyo go kidhi adhi stage kapok idhi konyal mabe nyalo dhi mi most to ni ndie ma mokala kala moko chogo ni Umari nash.
We munda koni na no nitie gik moko mang'ato nyalo timo maji wo ng'ato. Anenge ni adhi show inda kam nobody. Gima koro no meda mijingo momia bedo industry nyaka sane en ni inda luonga ni Umari na Umari nyash. Nyash. I kept those clips. Only that simple. Bonsas kaki winjo ni ati kainda bonsa ngenye cha. Bwana seri yuri me donji ruwa iwacho ni hawa ya goe pecha kaya enda mwono gine. Mwara bonza kuro koke dee. Kwa hivyo kani hawa ya manu marinyashi. Ina no, they are simple. but I can still recognize. Afridija Kadongo ka lelo nyagem.
Amewacho mambe aneno ka manta dear. Kech kata ano uon. Jomoko ne dhira nene. Idwa ko picha ginda na rakon. Ene moko ne awewe obi.
Kuro mane dagiji. Mane gima awacho niya. You need to appreciate that. Nige bonsa cha.
Koro.
Bonsa winjo niya. Like.
But lakini ambi jok mose tamane no matre.
Picha manuago ginda ngeno yanya. Unge gima ngamo pakani uko picha gija na.
No. Comment is a comment. Like kithi Facebook, either you doka angi 300 comments, kata 390, 90 ma positive, 300 are negative. Facebook okpogi. Facebook do not pogo ni ati a.
Biro sunguri nwa genda mechuor nyajera.
Or comment, right?
Biro sunguri nwa genda
chode. No.
Biro sunguri nwa genda kori panikori lichinde.
Ge comment, right?
Yeah.
What we are for, yeah.
Otherwise, meanwhile, abende mano koroka kaen.
That guy did so good. Freddy Jakadong. Wengar. Freddy Jakadong. Kalelo nyage mudi no nae the gate. Watch ni. No. One wenge aloji panora namesi. Freddy Jakadong watch ni. Awa we urunga na angunga. Dapa ni shonok mare. Freddy no ye. Munda don ya ngade.
Mano jaka Fred katana tingo ne bada nyaka ki
ma
ya kadiri mane Fred no winjo nda zango winjo wacho ni an show mari neno gi wangi okago kimuro bira to kora na zango winjo itondo gi wangi kaka mbia beach okora de ne kora mari ineno gi wangi ndo bedo nyinga nda zango winjo neno gi wangi but ngama ber na serious is my friend.
Ki koko poni pako jo morning go be ni koro gokorgi ni no mia platform. To nindie ma to nwayudore go ka Freddy Jakadongo semia platform. Kech samana an ka Freddy Jakadongo to niko na nyaka gima wacho ga loch. Ngeni show mar jo ajaba go tek seriously. Kech ngeni gocho ne jo mer, ti gocho ne ng'a mono kobiro ni yudwa winjo wuoyo. No biro miel. Koro mondo me yud touch words mangani leng ma yudo ka ng'ato kata buonjo konyere. Otek mraj. So kanyo binyaka go ma ina kokomo Victor mapakore ne no mia platform a kokomo tunwara adoga rada ni koro nen ka Fred but koro ngamoni ngo pakre en Fred ino nikesa moro be no neno ka pinde matek mo kao kata mia beach moro dini kama yuri kata masara migori ko mia beach ma
makre go
koro ngene ok dange neglect ni Freddy Jakadongo biga
mondo jama majama koro Umari all in all
mano kuri kiswahili wacho ni yote tano tisa.
Yote mbili tatu.
Yote tisa kumi.
Ajawa wani. Onego bedini kataka pono ini gibako. Kataka pono ini dhako.
Okawi.
Onyuomi. Gimaduong mo onego bedini timonwa. Kaka jajawa.
Ene mewato.
Kitke nyini no. Kata nyumbu mwenyumbu yigono. Kando.
Kete line to.
Kete A. To line one.
Kete Tom.
Tom nyak ajawa to the world. Chalu nagu Musa Jakadala. Eno nyumbu yako nyumbu Tom wayudo.
Ya.
Chala uru ki Musa.
Ha?
Chala uru ki Presinda. Wenye ndari.
Ha?
Onyumbu yako Tom wayudo. Kata nyaki jera kukoko.
Tumwayo.
Chala uru wako tijara pogi.
Ha?
Kata koro kiti cha mgueni otea nyuwame kagweno. Kata chike koko. Tumwayo udo. Uinjo. Koro tumbele line one. Joguen. Kiajo mwenye umbogo. Bia bia. Jogari.
Line two.
Jo sipika. Sipeka. Line two. Jo ugo erudi dala. Line two.
Your instrument.
Line two. You. Koro mona jao, bila jao to the world.
Ije thum, bedini yudo dayo. Bedini dayo yudi. Kore ka winju kitero show ni
acha. Bedini yudo dayo. Bedini dayo yudi. Line two. Thumo bila line adi.
bwana nitie nyathi moro mabende gotho mamit mabende kuodho ni samono enda golo wiye ene made koro wiye ne kuma enda nitiere Alphonse Kasimbi.
Alphonse Kasimbi onge gidayo, but Alphonse Kasimbi lacked management. Alphonse Kasimbi nowuok kahinda kapod en row. Though nosegolo thum kendo thumbe nadhi maber. Alphonse Kasimbi en kind moro ma awacho ni is very polite, very humble. Ma king'iye oko ka to samoro dipenjri gimomiyo such a kind of guy nyalo dok piny. Nowuok ka en row. And then nowuok kainda. Though Ben Chike okobudho toke no to wuok kainda. Ng'ama ne onego bed ni negole kainda ne en Ben Chike. Nowuok maber ma smart kendo maber seriously. Nikech Alphonse Kasimbi go thum. Iwinja.
Uwer.
Alphonse wer mok mar miriambo. And then deye gi boonge. Ah, Alphonse onge deye. En ene gi jaode moro kanyo mabe githagore go e thumbeno bakia noyudo mana ka e Prince Indah kane pod otiyo kono. Koro githagore athaga to mano ema poni be mone yudo support ne band ne ni motegno. And then onge gi manager malong'o. Iwinjo. Apani mage gik ma osehinye. And apani thume kata juoke ok oloso. Gik ma hinye ng'eny serious kech kata juoke ok oloso. En ogo thum kaka Alphonse Kasimbi gi kore. Ma ober orach Alphonse Kasimbi biro wer kata stage kata show onge ji to biro goni thumno mapiny ru. Iwinjo. Koro mane gik ma hinyo Alphonse Kasimbi mostly.
Ma itemo jiwo Alphonse Kasimbi ni olosre. Mana achiel kuom gi.
To ka ji olosre, in emidong' to in gi talent maingo ji. Nying biro ni segen mo marach rach. Ti gi wiyi, ano kawacho ni losre. Ma jalemo moro motegno. Jalejo moro motegno. Kata jalemo moro motegno. Winjo.
Gimolamo.
Kotamore. Nuko chopo ni maber. To sama to nose tho. Many ng'ama chielo.
Mbe Mombasa kone mek podho.
Ee. Sani ose ridre mwalo. Ee. Kuma itiere no. Ema gintie. Koro kiero ne dhi yero jin be abiro kawo remb jo fans gi kata kokawo dala ni ana koro akiana sango winya anta mi ma advice ni many jalejo kata jaroo moro mungi loso band olos ni band losri piny rach. Alphonse Kasimbi Alphonse Kasimbi awuoyo kodi kaka chief advisor in the Ajawa lesson. Kita kita ni doko egiwi nono kamano. Podi vira yoke ne kombe. Nikech ka nopunjwa gimoro achiel. Sama intire Ajawa ka. Juma mi pesa gi nti juma riche ege. Juma tiyo ko gi nti juma riche ege. Jok ma mi teach nti juma riche ege. Gimbe gikuwa matijine gi yath gibelo. Imi pesa gibilo. Wege klabi gibolo asoma klabi gibilo. Moko. Ito koro komi pesa. Pesa no koko dhiyo gine. Nini kori duwarie kode. Gini katakanisa mboki di malongi. Yonge lemo. Yonge ya bilo kabi yonge.
Ajuogi
yonge. Lemo bi yonge. Idungi nini kori ni anayibro nyale. Losiri. Kiero losiri kilemo. Losiri kilemo. Kiero losri ke piny tegon wa thum. Ajawa number 1. Mudongo number 2.
Lawi ja kabonyo. Lawi wacho ni sebu the upcoming.
Rong ma ni nti dire moko ka chon kan wachako ga gini. Na koni wa angla waka. Wan gi jodongo angla. Iwinjo. en pokono biedo ni pokono biedo top artist en kati yero mana upcoming ste to podoko biedo top e upcoming sigo sabor kono kaka no neno kan wati mo talent search cha iwinyo di yero talent search no yero mikone a lawija ka boni kone manjang jang ngamo se budo koro kangi kele to kata jok moko go kae gi podi yero comment wacho ni podoko en number 1 iwinjo
upcoming
podoko en number 1 iwinjo lawija ka bonyo gi jodongo angala koro sani gima ginyalo timo mabeya gitimo currently ene okwechu matin gi thumeno to go thum to wadhi adhiya korito go ndalo ne kuma thum oketeno owe hao mang'eny
ma iwacho ni oginya improve
lawi wodwa improve sani bing'eni sani wanyise gimoro mari ineno at your age sani pod LTN nyalo run maber malich nikech nyiri moko be gomba gombo marino pod nino ka wang'i pod pichni lawija ka bonyo ti and is en achiel kuom talents yani talent ka kitiyo talent mostly jok ti ga talents ka iwinja jok motiye talent ka gimachalo onyanga lemo oti macheko kata kubiro rubiro vya jodongo wadho wabodhi jaduong' wadwa iwinja tindo manyiri ok nyadhi kacha iwinja nikech tindo manyiri kadhi gidhi gi intention Musa Jakadala kane wuok kata sani kata kiny biro dhi e show Musa Jakadala kata kani para para ni yao asebudho awinjo ka kal chama iwinjo
nyaka
yule nyathi manyako ka Musa Jakadala nikech nyithindo manyiri ng'eny kuro
gineno
so Joiman jaber
woi
koro neno mano lawi Jakabonyo ti to pok obedo top artist pod en upcoming gimote maber gi thumno ukwecho ga kwecho ga kwecho gono to dhi ma mbele oke kuma kor oke ko to bro kale ko sa sa not unless odho mulo pier nyang malo koro yudo koro ajgo ma jugoga kata yudo aja dolo to no ja dolo bro koni bana in koro gimo tim waya kanisa wakanyalo werno go kama no dho ware go gospel lewe jaka bonyo we wala mago jok kiko dream kalo kuma entiere no okoya ka kanyo cham kamano matin no biro romo gi ngimane matin mayudo romo gi ngimane lawi jaka bonyo matin miyudo romo gi ngimani
hey bueno veo ese matrek ya no voy a la como goya
hey mago ko jodongwa mag thum
okwechi go mago kwecho
mago miji kumi ogoy to kwecho go to daka
Igeni gino kane kwa dhie part 3 ane wa kwa dhie part 4 ma is already part 3 ke upcoming ke sechwa roho chini part 1 ne wa gemo introduction part 2 no wue part 3 no wachi ni wati upcoming artist to e chwado upcoming okane kimodo ne
apo ne dhie
part
4 ah wa biro magine ne koro lawija kabonyo talent nitie matin moromi dondu ga donda kori manyo mana jogi emiloso kori kwecho negi to jogi gidalani emibedgo nikech koro at isage ing'eni sani omari kitho mitho yudi ma yudo jine kaka nyocho yudo ndogo jara ndogo ne pod tin iwinja kata waike maonge dhako en gima pod ji nyalo neno huruma koro lawija kabonyo gi nyaka ne ochak winjo lawija kabonyo gi gini kaya jodalawa nuodo dhi ko lawija kabonyo maonge dhako
Nawe ni gi family.
Eh, koro winjo mano. Iwinjo okawacho no onge go. Ama ng'eni en gi family. Koro thumeno olosga losa family ne no kwech ne gi kwecha to losga losa dala ne. To nikech kuma koro thumo chiko ne. O the dala the poor. Koro many go kweru moko, kweru ma dhok kwe ariyo. To gidoge ne moko ma nyalo puro, moko ma kod driver. Moko gine ne jama mene no gine ne ne ma puro kae ne. Mane jatho maduong' malich. Wuon puotheno koro dhi odo kuma thum ochimo kod odong gigini matindo kod ok donre gi jogweng' dar
tiparo nade wan gi politics kaendi kata not politics kizungu wacho ni kata ka you are a good dancer you should know when to leave the stage iwacho kamano ma bende wanyalo wacho ni respect mapod omiyo moba mapod nigo en no quit ka jomoko pod ne wacho ni achaki gine kendo gima chal kama wacho ni no anadwadhi adhi kamano iwinjo ipane thum ka be nitiere kuma nyalo chope miwacho wacha ni jothurwa anto koro adhi dala.
Gima timore gi jothumbo wa gen tama. Opija lelo kuthinyara bandu. Dire moko no wacho ni obiro chopo time ne koromo. To biro wea wea thum, no weo. To pija is one guy ma kumugike ni. Duo go thumore achiel moko niya toy magolo wa wuda diambo. Inya paro wacho no. Toy magolo wa wuda diambo. Kuma to gole ni makoro tame modonje. Iwinjo. Dire moko ni kanene ramugi no wacho no duo nyiso piny kaka onego bed ni japum dak. And then ka time no gik to bro wea wea. Iwinjo. And then gini no tim ang'o no duko loko. Mo kon toy magol ta diere no koro kuma koro kete ni. O chalo ng'ama toy mo duwa gole. Gima no onego bed ni otimo. Onego bed ni sani bundle no or dismantle jotugo. O dismantle bundle as in okono inda prince I nyathina mar thum ka iwinja kaw na nyathino bede bande nini ndike nago ochako dhi kum Tony Ndiema I nyathina mar thum kaw nyathini obede bande nini odhi kum ko Okoth Jarapogi Okoth I nyathine thum ka kaw ma ngani gi ngani obede ne bande ni adwa loro band gima nyalo timo nu sani anyalo produce nu thum kaka sani na gisema kore gi ilongo ni ungane ya utawala studio ni Jeff Unyata en
sauti rumbe magolo na
gani donge Jeff Unyata nga en sauti rumba
ni sauti rumba mar
sauti rumba kaka na gisema kore goni koro ne gimakre gi sauti rumba kaka gimakore gono to gite mang'owa koro were go odogi ohande mar pi mar mineral water ma otimo cha to gi studio neno to nyalo chako kata club moko mane en gi clubs gi gene mago investments mago businesses mana dhi go
gene upija ni ega gi kambi ma ololo iluongo ni Alpra
koro mago te iwinjo gigo te onyalo timo to were gi koko mar thum kasi koro dhi gain that big respect
Kuri luonge mana for appearance to pesa ni.
Hey. No opija yana ni okami Okoth. Kakata Prince inda. Prince inda koro luonge ni baba. Wan gi show makama. To kon show no ambe ne ngat makama ogwela. Koro seche go odho go gama na kionjo tu.
Matin.
Hey.
Ngame sa ni luoro.
Hey. Ni ema no onji noa. To mana gi lode moro kakina jamila regacha. Koro inyalo pal koro ineno nyalo paro show mane gitimo nene liend nga to ka
liend klemo
ya liend klemo koro mana ka inda wer kamano to en koro nyalo mana apia tu mana komiel kata ka duogo go saik ne mara achiel to duogo ojaso ne mana inda mamati to gima duong ni koro oko go thum oko businesses mopogore gi thum
wan gi kane wan gi Marwa Award due to public demand. You know, wachne au pija nyaka gwel puch. Mo gwelo kanyuma nyaka men penyo miel.
Eh. Kor ineno koro gik machalo ma. Mane koro kuma class mane in emo nego bedie. Koro tama mar gidwa ni gibedi for so long ne. Mane gi mahinyogi.
Me isini in short wachne ngato nyalo wuok mo wachne an atimo businesses mogo to mwabiro onja ka ngatu luongo akundo mo
hey mano gima possible
band tukora
onge aonge gi band kendo joga na mio napogo ne ngane kech inda not inda mean je chindi inda wuo kuma Emma kapo nono ni sani oweyo thum samoro nyalo dak maber moingo kako dak gi sani koko thum nike sani samoro stress mar pango tich kata stress mar odhi ogo show to yudo pesa matin iwinyo ke sani samoro oyudo less than expectation iwinyo oyudo less than expectations and then sani yudo kata jo club moko luonge gi pesa agreement duong to gima gidhi giyudo tin ma jo club tamre chulo agreement
kata chulo to ok chak
luonge kendo iwinjo koro mane gima timre ga sani onego bed ni oweyo manager ne okaw manager tem manage na ng'ama kama iwinjo tem manage na koro weri manage na thum manage na biashara makama kechen gi businesses iwinjo inyal kata kon ni kech sanen nyaka giudi ma maji rent mang'eny seriously koro koni in bed na caretaker bed na property manager bed na house managers koro houses gego emu manage kende owere gi manage thum o manage businesses magi manage na ma manage na ma
koro kata
ani thum luongo nyingi nyathi mandwaro lalala na nyathi maber tamanya yura yomba sina ni nyamwalo
mondi yudu skiza tune mar nyamwalo mogo kod Steve Jana D-Star, aboro auchel nono star, angwen achela uchel hash.
Jaera yuwa yo, langalera nyagi judina.
To set nyamwalo by Steve Jana maswa skiza tune, dial *860*416#.
Ani wange yo molera nyagi judina, imama nyagi leila.
Oteni, usuni kod LTN, Luo Trending Nation.
Yes nyakora mogi podwa dhi mbele kaendi wan kaendi gi asango winyo mabende awago mbaka aka koro uwo matin nikech koro saa osen niang' saa osebudho be wasego mbaka nde lakini kata kamano wan wawuoyo iluongo ni the betterment of our industry and Luo fraternity emomiyo wan kaendi koro wan wawacha wacha ng'ato nowacho ni kopo ni neno ka lit moro nitiere samirwa ng'ato to ok onyier nyako ywage but bang' ruecho to duogo appreciate gimono timne and so we are here we are also doing massage watimo therapy therapy samoro nitiere molet but koro kopo ni ng'ama kawe positive tinyalo yude pod iluonga ni umarinas the truth meter wan kaendi e Luo Trending Nation kuma mopande wanyenyo e lela ne wan kaecha endo kuma bende ne wawacho
Ya ne wawuoyo e wach jothum nyalo amuatu weyo ma ne waneno I was talking about Emma
Upija
Kaeli and temu penje ni jomoko kaka Fally Gini
Fally Pupa
ma ja Congo ne to dakosega weyo
nga chuti maloyo
Emma pod tino kadagi but kata emono wuono koni gini igogi period oangla iti oangla ka is a periodic thing koro period mar Emma chal ka gimo serumo and then yudo ka Fally Pupa gini gi fans gi nyaka sani Fally mobiro Kenya ka pod opong'o show gi kako tino iwinjo sani Emma kitero kateka luo to turnout okrom gi kaka ne nitie chon iwinjo sani turnout mar Fally Pupa Kenya ka chalre gi turnout ne kane pod entie ndalo machon iwinjo masamoro sani turnout bede maber maingo chon nikech sani vijende machon kinyithindo machon kata vijende machon go sani jodongo go sani giwendo mawende mag Fally gini go iwinjo koka vijana be koka nitiere masani mapod mag Fally go mitne gi koro sani
ni tiji bejo moero class
eh
acha ni wan macha class
macha kore class koro en gi ji iwinjo aya Emma yudo ka ji mang'eny sani inda no ofwara wiye inda no maiji and then sani jok masani be happy gi macha ludongo swag gi ni be tum kumbuko maji je dhiga milao go tichini tumkumbuo ko besa ochako ma owaro ji kuome aya koka sani nitiere jok ma weka mati mlangoni gini magi be manyogolo thum ka kido ja Uganda basina
bendi ngena eriga ngani basina bendi ngena
kor thumbe ayi nago
weka mati mlangoni
na mini teles kor yunyo na mini teles gini go sani osekao piny owaro fans mag Emma jogi ten kech Emma was just alone in that sticker iwinjo onge ng'ama ne piem kode to jogi te nodhi owaro ji kuome koro odok piny kata moral ne mar go thum dok piny and then en one person mabesa ni aneno ka creativity ne is again low creativity ne is low as in iduka osechako nuo thumbe manogo chon manohit chon iwinjo kaka Marcelina nogo kendo manyien gololi no chako nuo kendo iwinjo ogolo thumbe mang'eny but thumbe go moko nuoyo 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 eh iwinjo koro matene creativity ne osedok piny at that point ing'iyo niya okay creativity gik ma ji wacho kuom ok kata gik ma ji kaka sani piny tera iwinjo pod an gi kaka nyal chiemo maber moka strain pod an gi kaka nyalo chiemo maber moka wuok oko nadhi go thumani
tiparo nade wan gi Luo Trending Nation Luo Trending Nation mostly obedo Rand gi Omari Nash emwaneno ka apo nono ni ji kaka jomoko koero kaka nyiero jomoko koera era naturally gimwacho to mitne iparo nade instead mar wacho ni Omari odhi dala don wanyalo wilo figure like wanyalo wilo face band mar Emma Jalamo ok en Emma Jalamo kende iparo nade kopo ni ati bands wa ma piny luoge
maa is a TV channel wanyalo wilo face madhi successful tiwinja Emma chalo nga mose wilo face already ma face mar Emma en Prince Inda mane face mo wilore oangla kata jawa ok dangi ka onia ni band mar kat do ok en kata wangla kende thumte chi ngane chi Musa Juma dongo thum nyaka sani dak dong chi je band no mawero thumbe Musa Juma exactly nitie jok e band no mawero thum mamit kendo giduol mamit seriously but ok gi eat kaka Musa Juma no maintain band cha band Musa Juma pod tiyo nyaka kawuono iwinja thum opogore gi ma LTN unyalo change face but nga mi change face cha will just ask the same questions will just get the same things the same trending news to wadhi mbele nikech dhano ka ma kar udaku ndio ero udaku nyaka kinya gima wuok ng'at machielo nyalo penje kata nasanga winyo nyalo wena ka mayudo ng'at machaka penj modhi ma jere LTN iwinjo but samoro ibiro yudo ka sechego jok kidhi ka thum nitie jomohero kaka iperform kaka iperform no ng'at mibiro kelo cha ok bi perform the same iwinja aya jok manohero suchi ema nyalo withdraw but samoro iyudo ka kachacha watch ema noseloko face ka loko face ema noseloko face nosemiyo interface gima nonego be notimo owe awea power no koro te mokao kaka nawinjo ka wacho ni kingship cha mokao kum lodh cha to mi inda to withdraw owuog owe selfishness koro okao kumba omi inda kasto ochako we gima iluongo ni greed nikech sani koro gima pod otimo ni pod ochalo ng'ama owuorore ne thum owe wuorore ne thum owe ich lit mano selfish ich lit mani nyathi omera nyathi athia koro ka dang awe making sip nade koro owe selfishness to ka okumba giloth ominda koro indo bed king inda owe bedo prince inda prince pod en wood king to en wood king nikech Emma ne en king iwinjo kasto we greed mani nyaka chia ayaka cham nyaka cham thumno sani onyalo we chamo thumno to ogine ne opidh jok ma piny ogol negi thum pod mano pod yo machielo jogi nyalo biro gone erokamano sani koro bedo wuon ji nyathi moro kobiro kuome baba kaw siling abich kaw makama inda kodhi kuome baba cham makama iwinjo
gimana wacho en band koselosi kaka neno bands maoko go however much ni we appreciate Fally gi jok modong these people kata king'eyo kaka giwer ibiro winjo mana ka band ni uting'o jomiel ma nitie kuma chopo mag go kinde kende to gimiel miel kinde kende iwinjo ji ohero miend cha jomiel gibiro yudo ni moro nitie mojony madhi dal giloko gima duong' wang'e ni ati ka band mar Fally en gi jomiel aboro ga koro aboro go mero maintain ok o maintain jogo o maintain jomiel kasto wan gi jok mawer so fali biro yulo maka donji dire chele chele nikech band mare
wanyisi yo mari
wangla dongoje kitu kamano
e poda nyisi
kaka sani ka kingi kata kaina
ineno gima timore ni ya kata jawir debit mapira ngwen iwinja band and wool band mabegi na koniga band and wool band kichun band ne mungwe kako loso band neno iwinja kata ne ema no bid no opango jawir marom nade nyaka ema wono no bedi and then kafali fali pod golo heat nyaka kawuono and eat after heat koro kare cha kata ka agi bedo piny group cha gedhi loso thum kar fali en kuma thin ema ngu bio werno uwinja
but and heat
eh koro kata ema kanya logolo thum koro kata ka nya golo koro wach kaka ge wodo mabei kanti wani lungo ne nga mabe wero duonde ni Rawera ni ilungo ni ngayayi. Prince Kafaya. Jago ni yawil gi nyinge ka. Kade gi nyalo bedo gi wuoyi ma dwa kuone ni makoro juga wito nyinge no. Do dhi maber kabisa. Kech jama cha wiro duonde. Wir kaku wir. Timo gimora mara kaka e. Kaka ema. Ya jama maruwa kukode madongo ni ilungo ni ngayayi. Mabe kiaru wakore ni. Koro ngani ngani ya wili nyinge na de rawera ni ha oro kro maka jawo be counter dear ke ruak ne ma kodos ya sobe ngen kodos mane mi wago example ki ruak ri maraj to le di muri ko ni di ti kodos ki ka ki ruak ri maraj no ye koro ba re koro wako ka jawo be
bano nga ya
e longe ni ani ya cheng moro no tima ben ni cheng moro no dang ma ben
jama che jawo be Elvis Kadori.
Elvis Makadori.
Elvis Jawa.
Okay, Njawa Bechu.
Anakia.
Njawa Bechu. Aparo Njawa Bechu. You more work like a coach of Sia. Otherwise, I remember Njawa Be. Rock Mari in your hour, go Marinas, Kawuno Mario Temo, by the way. Congratulations, O Mari. Itemo, watch it talk David, my bear. Hiya. Koro Okaunga to Kaka Elvis Kadori. Toketo to manyo ngat machielo mago duonde to kaw band jogo riwo koro en ojaso ma kumoro matin to giloso thum ka giriwo paro jogo te iwinyo ma thum ni sami gole Elvis Kadori golo duonde jama machielo ma nyalo wero duonde no bogo duol machielo to koka embe ango golo duonde ma duonde no iwinyo to thum ni wuok a hit song ni pod en mana kae ma jalamo ka iwinyo
Kwa nye teno kiti chola?
Chola kambi ya ometini.
Kwa wadhi kwa chuku moro. By the way, akiki mamu unujo angla loso super band. Kichinji yudoka ngato, opta kwa radir majiyo konya chula. Ni gimaduunga enma ni obero genyengu mar band. Ni iluunga ni omari, macha bando mari.
Bando mari. Asiche kwa yudoka, bando mari no, omari no kende oseol. Macha loka katuni nya dundo toni nya dundi ngensa no kenya ka thum non stop nya kapnyu jadungo makoy do ngat ma nya ware diere diere kanyo toko thum keno ma ber ma bi mali iwinjo to do gima bana no kat inyo jogo age sana sana en mana that's greed kech onge kuma onyalo ndiki emango chuli maber iwinjo
one selfish
en gimone no en platform
no jamani amyo platform
Ai, don't go okao fans ga. Fans go to book magi. Bingene onge jathum mangi fans ga.
Yeah.
Ke biro yodo jathum ka wach kaka umari. Ka fan maru umari. En umari mako mari ni dala to komodhi e onge. Iwinjo. En umari ne morito.
Yeah.
Mok ni kia poro odhi manyo. Kia media mo chiel ne modwa watch. En umari no kende mo watch.
En en LTN.
Kende ko sitie kore gi LTN. Oloro mana data.
Oloro mana data.
Eh. Koro ngi ngajia inako yudo tech
nyaka ngorawe tiktok
modhe ongi niya gima no mari wacho ni ber adieri koni matindo ko trust ma umari iwinjo koro gima ndano kam the same githum thum ka bibro yudo ka ngato en gi fan oda en ga fan inda kenen dayad marinda to ka enda dhi kisumo to do dhi mielo fredi jaka dongo
nyako winja
ungo
Nyawe, tambanya rechwe wenyo.
Koko wacha ni Yeah, ankweli cha begoto muga winjo katome wadhe amiele anko. Eh. Na mini tellers kon injo kalkani. Onge fan mar ngato mangato wacho ni ma fan na specific. To jogi sama entire kodika ma fan naga. Koro kodwar ni ibro ne obro maya fans. Winjo gikai nago. Mane ma miyo jawagi dog pain.
Wa jongonya.
Jangonya yani se kati rumo ti ruma
but ineno ngonya to katana kwero in fact akwero ga nyaka content creators this time mono Elisha Toto host a birthday and also post a muting wasani ok gi post iwinjo iyuro kata konde kata ko wacho wacho marmani ya my guys hii Jumapili tutakutana kata hii Jumamosi nikecho neno ni kopo no keto posta mutingo wa sani mangencha ti kako mioge maileji moro matin and
gira no mio sani dire moko kata igeni ano wona wega industry mar comedy but nti samoro awinje kanigi content moro koro like last time nadhi kangane jamani lungo ninga mbala mwezi kora kono mbala mwezi ani content moroka konya chwade tuko nani niwebo ile ninga yoboyosh podunge kora yoboyosh onge takoni ani content ringini samoro nge gima jogi chago jinemia ni samoro ino koneni diere mane ini no eno biro koro kone bana ambe nanga comedian koro go ngani all the ketho na kagin not knowing ni ngat mina ne samoro be nyalo kelo ni gimoro mang kelo ngat machielo
ngano be nige fans ne do ni inga ge fans
I'm always telling not okata eno won gima ngano nyalo loso no nyalo kelo ni gimo ngato moro mangano cha kidhi neno ga gi tijeni iwinjo gima ngano wache clip mutimo kode no emomiyo ngano koro neno full video mine iloso no iwinjo
ani na kunuga jipele ni kata mana LTN
kane poka ginene kane poka hit ngamo mio na ngira marachirach eno gina koko to ogina koko na yudo kany na yudo ko T Junior mana koni ni no yudo dayo moro cha iwinjo o T Junior was upcoming artist mabe no dhi mago arambe mono ko ogone kibo osonle kibo ma issue mar go arambe ni ngene tia yudo kaka en ga issue mar jothumbe ma upcoming ko adwa go issue mar mango yudo slinge ma alpha dik odo gundu ne en ga arambe mar kibo te na arambe mi go to tok du chari chaki go arambe tok du chari go arambe en arambe mi go ago ya kare ngani manyo show
kare manu wei mar
yudo show mo manjang iwinjo
en garambe
to jibiro and then jok ma ino ka jothumbe go gisengere ngingen ngani to jalungo garambe koro ano apanga tija kaka pange nikech shono be onge gimoro kanyo koro yudo ka sho oketo ni nyaka presenda ni dhie shono koro tarik 30 presenda go shono to presenda mopango tarik 30 kogocho Kakamega kori penye to tek wadade koro kokineno post mar presenda tingene dhie shono dhirito presenda embange rito mapinyuru at least sami dhirito no ingado get siling 500 iwinjo gima duong' ni iseng'ado igo arambe
ibiro
wa support gi iwinjo koro mane kaka en koro
gin gigo show mar arambe
nadhi ga go ne ng'ane
Oti Junior
nadhi hype ne arambe toke mayudo kogina koko dhi bile gire moro matin mondo dhi oti ramogi ike diego ne pod oti ramogi koro samo bilo gire ne okema koro ne ena go to ni jamani bikare nigi talent e ground ka
manyiso ni dicha upcoming cha doke yudo gena
dacha ne Oti Junior tiyo mabe seche go yudo ka tiyo gi ndiye msile to ni ndiye ma nikech be nange ni gime ni dhi yudo kanyo ne o ma in fact gima na yudo kanyo ne onge
kupogore go
gena gogena no onge iwinyo gime yudo cash mi yudo ntono ka yudo but na yudo gima duong moingo ka cash mabe toke na ago shows madongo mag pesa madongo gogina moingo pesa makata do chula kacha maber iwinjo koro mane gima timorega samoro yudo ka ng'ato ne en selfish no ng'ato ne an big name ng'at mathin ni to ng'at mathin no okeni nyalo timo ne gimoro mabe nyalo gene ne kata nying kata nyalo gene ne fans moko mupogore kiwinjo asa niko winjo ka kumora mora MC ste comedian ste mosete mogina biro kono gina no ngama ber dongene gina no koro emba yudo nying
from upcoming
from upcoming nima ngama chunyele
ogina chunyele platform
ngama koro jite onge bipeny upcoming mora mora upcoming comedian mora mora biro kono gina no
akatano gino semia platform an
diere go kani podi kiari
sorry kuche chendo wadonyo dwele kwe ni buwa na MC an comedian wadisa mamia platform
wadi yora
ingeni kache jura mugine ni pie
tori yoni ogena reyo makate rube ni manakanya ore yoni
ogena reyo
uo koni jogi tu karagimi kono gitu ngeni sechewe seba agene ikasi ya kasa
Wuna
nyango. Wudi yora. Kono mayera wera mana kono. Rawera ni noda kugaoda. Kana and jaman tugeze jego. Poki kalo kadem kedi migori.
Kaso kubijo ka yingi kubedi moro te kiaga kwaje. Ko igeno wajo to losuni.
Losuni. Kamano. Dungu mane to doko kwanye to losuni na to umo wiye. Tisetie ko.
Ya.
Kono ene ngama.
Ya mano mako nyithindo mabende wango. Gimbene get time mo.
Koro nyisi ilandi be
ilandi
koro ineno gi kaina go yawa mamoko gi yudo ka samoro gino ne ne Omari Nash an kaka angera adwana an gi weche moko madwana wachi ne jopiny to andol na ni thin
we abiel
LTN ai to LTN iluongi ni nga Ninga ne gorogoro ngwen ke gik madongo dongo dongo gorogoro ngwen ko winjo kanye
but one to LTN ka
LTN do chalo apane kaluwore gi tagro gi sida mano kale no mi on ka otimo gi na koko koni jogi mia mia platform
wano chiwo bi wuo kasto be onge gimoni anye ngato kikiluonga luongi ano tama luongo nyingo komo Victor bona makati kedi interview ni iluongo nyingi ji
koro sani keto mari ke yaro luongo til luongo
ana luongo
kana sami chie chania kokomo Victor chana do do kadala do do kininda ninda tiko ni LTM
LTM awa choke no ngene winyo late ne ndalo moro yuda ke so kone ah mari sema nyu views ayenya ke nyenga ok ne nama nyu views tim gi moro maka ngatu luongo kata in the next 10 years ok chwe koro sanika kwa pako gena ni ogena music platform ipa ni gino chwanye
koro sanika ogena dang book ni ya mari simbi sanika sema nyu views ayenya ke nyenga
ok ne sema gi ne malit ne gi mono temo koro unyi ya nyeni podo wacha gi
wachi cha ya ne rume chunyi ngani karanga tim gi maber to berdo bro luwi
sani kupona the kumuri winjo ni ano mari umari mono kuongo makona kamera umari mono timo ganga awinjo mabe danga thene ozum kapete cholando yuka de mwalo koje umari mono rwake komedi ipa ndanga the chungu we ozum ize luongo nyinga moku be koro romo
romo semanyo komedi tiro tamigo sago komedi nyinga moromo koro we go komedi nyinga go komedi ni
tim gima kata ko luongo then 100 years I put his
mind. It's a thought of kiwi ka spirits go chumalo.
More.
Yo mbido ikone ne watch kama.
Angara kle motho. Poda wacho nyaka zane. No dhi gi YouTube na. No thogo.
Benoka kle motho. Poda amba wacho nyaka zane. Ah, singato jama no ngao no. Makile moka le get ngese chigo. Ta ah yellow wang Eta ni machane timu nga Mane yo wangkora kone Wadha miel na ema bondo Tagene Amba fili nyoko negobe na ngado gate Pesa maano goro makila Nairobi Mwa kane alara ragi jatu Mwa kane antimango Kataka ero the dala wanya the dala wa mkwongo Tok a fili nya Oka negobe na gulumia beach te Na ngado kahema And then Ambe an artist Iwi njo Kori nye jok kahema te onge ya to joka ema gi osedonje stage koro sa manager kalo donje stage koro ngeni jo band kawuok koko matin koro modipo akonga yudo claim ukongo biro kata kapo joka ne kapo dema gocho kaka kono jo mani ngi ni banant ane comedian ane MC wan ka MC mwangen jakalo koro amba linga lenga koni kaso gikona ni kidwaro maber guchine ema kata ngata ngata man ka ema to biuka wi gate ka ta koni mano good idea koro ngena agina ne kapo gitieko atawachina mapodaro amanya contact kileme mamuomore gate to kilemo ni bana kilemo nang okala kalo ngia nya no nga wandinga ngeyo to chako kala kal few matini intention ni monda ngad gate iwinja to kapo da gire ne mapoka podago agocho ne ngato ka ema kanyo mana ngeyo to simo yuak to yuak moling matini embe ne ngo stage koro ka stage achunga chunga ne tap nke jamba ko ke pajani wariti gi stage monda gochine to aneno odipo wudbaro lengo odipo chunyi nono odipo kwach odipo lawyer odipo biro to yude gitu koni bwana maja thum bwana weu ngano donji ngeno wagwenye record okono joka teno ngeno iorome odwo wuoko kodho ka fresh air to koni weu ngano donji maja thum bwana weu ngano donji to dhira dhira githuon joka ngene mari jetichka koko ni karinga donji to kora donjo iwinjo to kilemo nosetamore to en manager ka gikacha kase donjo tayudo ka kilemo kare tich mutimo duong' be okaneno oywe ne ema wuoche buru apenjo ni ei to makata kaye management ni yao kore ema giandika chief kore wuoche ema kore ywe ne jatelo wuoche
tim gimoro makata kitho to ji pod nyalo dong ka
Marco komo ni ngin bobu or wacho ka mar kilemo ni tato tho
ah tan okarit no tho yani ginge jo moko pani atinia wacho kilemo ni ke tho kata no ngima onge maber ni no dong sani kata sani wanyero ge ema to onge maber ni ati YouTube na to not mrunare
no wang no wang
but gima ber nani ya koko moto koro gimorach go enia odhi oketu gicha nyake chunye makoro kiromo kode to kimose tongo aninge ni ema sani ko mosore go onga mujaore like wako kode mbaka kuri ngene mano me ani ati gika ne
net mano ina no mane e chuny mar bedo jathum kata bedo star ineno kata sani donga kone kata kwa rumo genda inda moswa wa mosera mosa iwinjo waromo gi ema wa mosera mosa Fredi ya kadongo mach kwa danya ka gimoro dok ni poka wenye Fredi negative pokni poka we enyenga musa ya kadala negative to magu pima base makare kwa romo to podo wuya wuya
iwinyo to ni ndiye makata sane ma aneno gire moro maber ta dwaro akwe kwa wadhe mbele to gine amang jo
mano wajao tani lauta mingeo maber ni kodiro kwa to ni ndiye to kaso lawe bingeno kderomi ngacho ndise lawe kirwa Oli ebole ma kapo no no ikwa ni dhigo uwo to kiduogo to bwo longonge
mane yecho like gima wache niya we are in good terms gi Tony Ndiema
ang'eyo gima ni temo wacho en mane kora ang'eyo niya ni dwa kwecho be gire mane manya bedo maber kopogore gi lewe lakini law ta en go wodo kinyo ni gi law mera
yani in short awacho niya wane good terms
makata kapo no no ni nyako moro gine to law to nyako ne lawe mamako ga wangi Katoni ndema kanyo kada sura besani pesa lose dire manan gi gena manan gi ras tamal pro deru deru cha omene rach maka kandi monyodhi sani kono kono jaber pesa ni to ber pesa mo lose Fredi ja kadong a pesa ber pesa mo keto de ndema jalam a pesa to rach pesa
ema jalam
e o keto de nde pesa mo keto de ndema o kawuondi True story. Ema ni wima smart ma kano ru otu along rome nen kaso chal nen gi six packs ge moko mai ma chal gi maga machon. Kasto yudo ka pesa du kuldo iye no maka six pack kano dio lal. Pesa no ngamo tamore mo onge ka kanjao yareyo. Ume pesa no tamore loko kata eliso bede kata panjangya. Podero na DL to the good. Peso ta more loco Musa jakadala Elena Musa kama anora ndere makati katiling manemo daram Musa na Musa kinyu kinyi kodo chiemo yeng odenyi kierigo
Musa okni peso tamore loke ngama is thinking beyond mondo miyud ni maybe dende change tech ingeni Musa running that company mine no yango cha Kadalas
wanyisi koro Kadalas DP migige mate bwana Emma is also running so many things ine ikona kane Emma abe it was out of my knowledge ni Emma nyalo la pesa
kampuni kampuni na sete monyaka interview sete mona manager yake
eh
ilo ni Alta
koro ilo eh koro ina no mano en gi mano en gi kambi mar ginene mar pi en gi cho udi igero kucho en gi club gigi teran gi ngata chien kata to pande mapodi ye kuote eh gigo te kodo kuodo iye
part mar management kai mapogore nikech ineno kaka LTN I'm sorry to use someone's name, let me use somebody like Obina.
Mabaya ngima wagin jogo mawahero kunde mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadho e kodgi. Behikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures. Sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo diochenge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta mayuayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 0-7-1-9-2-2-2-4-4. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana.
Dirija kinda juko jomano yombe wecha yuchi. Pesa wenda limo ngata ngata toto.
Mondi yudisikiza tune mar pesa wendo mogoko delisha toto. D star, aburu achela chel star, ochiko aria dick hash.
Namano saigi ya rani sungori mama.
To set pesa wendo by elisha toto as you skiza tune. Dial *811*923#.
Dirija kinda juko jomano yombe wecha yuchi. Ikuni pesa wenda limo ngata ngata toto.
Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.
En kampuni maduong Obina ma can offer payment ne jomangeny kure yudo ka pesa tiyo mangeny but ina jitin akene yoda koro ngato nenda aningeni sani koka nyaka ensure ni betri ochaji nyaka ensure ni kadwa nyewe microphone anyewe nango to ngama dhi ome en pesa di iyudo to gi ngama ne ne en 50,000 10,000 waka wagi mogo mai in the statement go it's okay kuri ni dak ni it's okay betri chane chandwa but kuro nwa dugo nyeri adek it's okay. But my money, bwana sango bitri ni chanda bwana we. Koro, iyuduka, ati yugi ina jima ngeny sane, nikich, maybe, kalori kaka the flow mar money. Kuri nyalo yudu ni Jakadala, bigik mangeny podoran. Iyo injo?
Personally.
Exactly.
Kako mari nas.
Exactly. Kuri nyaki yeye.
Tomari, bitri chwe chwe, malo Jakadala. Kich sane gik moran, odutin, kupogore gi LTN hey. Gimon. They call me the truth gauge. I sago maka winya tia chelera. I would go and apunu tingo pa masa chika pop is not kalen ribe. One kago mari nas. Omari chino jamo nembele. Tombele ma.
Nengondo boga.
Hi, hey. Bwana zangu wati kigiri. Wakon kigiri to the next episode.
Yes, we will be back. And this time around, there is no break. Each and every weekend, or each and every week, wabiru biro kacha.
Kwa miyo gi specific date.
Konwa
ne uruni, enu di ucheng mani maber kuwa kelu nwa sango every week. Wakele, ober ching majo anglo kudhi teach.
Anawon, anakaka sango winyo. Asene no, ni wachukwalte negi, kitie kuchukwalte weekend, tu wachukwalte negi o Monday.
Monday?
Eh. Kwa kamandu wa miyo space, kitie kuchukwalte weekend, Monday, gini ndo. Kechigi nyalo wachini gino post ka gini ndo. Tuesday ma gimage time out no watch ko done go ground godi cheng mas penyeler ka gine gine ne gidata ayot eh kata joma dake ude mon besi chego ute mon tiega wifi joma dake ute mon dey odogi clear kind notification dey uru kata to ula ufin kar notification marel tien kanya kingene ni gidayo bed ni producer ibed ni na ja taum ibed ni comedian to dayo moro inugo dia notification bell kanyo biro nyisi ni dachi no segik kata poko chop kisa dia notification bell rit dachi biro
India the notification bell koro when we teach
subscribe
to when we teach
kazo kisa subscribe the notification bell mera dachi no biro kapok dachi biro dachi nyawa dumoro ni ndara eh
poli luga no mari nazo mari chino jamu no mbele wan kaende wawache kaka en anything matimore piny luo biro ka okwa luoro ngata ngata okwa keth nying ngato twawache kaka en nakonu maber kabisa kachichendo ni magi gik mose bedi ka onge kumwa ketgi LTN is here to ensure that the every stone will be turned. There is no stone that will be left unturned.
Yeah. Kisungu matheni lazimo bedi waduong.
There is no stone that will be left unturned.
Giba kisungu no kani winjo. Tungyange ni kani ni jakoko. Tija klazaburu tina kichwa dojoloa. Ngene jo klazaburu majokoko. Ibiro chwalie.
Manu no stone will be
left unturned. Kakini ano uari undojo malo. Ikaka upcoming bibiro maki. Kaka jo upcoming ibolero. Ikaka walero jumalo.
Kasto managers buabiro nege nikech wan wadu no loss gini ngene ngene
manu poda we artist koka wan gi nte managers mabe gimaricho tie managers magolo ji piny to tero malo jo keyboard be magolo ji piny to tero balo
but nitie be managers moko ma opportunistic ka gisene ni ki mako kor ka gidonyo
koka gibiro
ki grab to wacho ni
gin ga jo chiemo ginyany
to ge kaw credit boku mag gi wange gi sane gin be wabiro ne
ndiebe jo managers moko ma pay ipan no wende gi majok madok piny ka gi chakuru moko ga gi bira kene managers die classes
jo madok piny ka gin jok ma wacho ni we wadase gin lu ne gin jo das kata gin be ginye maler ni joko to dok piny gi nya chungo but give them matone at least onya yudo ka 50 ma
eh kaso nitie managers moko mabe togi team
eh
majalo manager ema togi team
ah
when mago will be next in the next episode
then
kaso bro welcome MCs be next episode we will be talking about MCs alone koro MCs kende mo bro wejo thum me wauru space
MCs mononyuom
manonyuom ma pod dwaro dhie keny
makwecho maonge content
machalo gane
we recorda
bye bye sadanja mi alofu ero kamano thank you for watching asango makawinje tetel jara wuri gale na politiko pom sa chika pop it's not calendar
akigiringi de kanyo to watie kugini nitiere gimoro kama to wadwano gine ineno gimano dongo ywago cha gicha be losnwa mondo mebende wawinje kaendi ni managers mag Nairobi gen cartels parane ni managers bedo e group gen managers maro angla to gibedo e bura egesa magi ngad gimoro magi ngad no ngade kamano penjo na waonge jo angla Kisumo waonge jo angla Mombasa waonge jo angla Homabay anga monogi joma beyo chokre jo Kisumo chokre jo gine kasto jo riwre to wach ni eti itimo kama kasto gibere kata gi bura achiel miluongo ni annual meeting every year wan kaka jo angla te bura bedo ga egesa to gin mana jo Nairobi to gi feel ni gima giwacho no ningo bed ni tiyo ji te ipane ka ngato ne reject gino to ne Mombasa ging'e ni ji adimo tamore gima giwacho
ineno gima timore kani they see themselves as supreme. Manager, managers, and then yudoka ginga managers mag bands madongo. Ma bands madongo go bobiro manabedo bands madongo. Ka managers mag bands matindo osechuro negi bands go mogik malo.
Okay, kede mbele gi mbaka no. Manuna ledo ni aleda lose. Kech jei jo angla ka nitiere managers moka deka ngwen ma feel ni gene gen modonge nadhas.
Achiel kuom gi Piuso Mudho. Ariyo kuom gi Kokomo Victor Pinyore.
Bwana gini na wacha wachine the loss nwa gine yao hirikor chiatuguok
nyakora mugi wagoiro kama na enya kumbido kodwa mapodi lungo ne umari na shumari chieno jamone mbele chiene meneno mbele meoko wan wakile ka en LTN wakile kaka en karachni tibiro iwache kaka ber okwago ngata ngata wan wacha wacha kaka en twawacho gik miwacho in fact ka ngamoni go bedni koro osiep ji to en wan nikech wan wacho gik ma maybe iwacho oko mukia iwinji luongo ni Luo Trending Nation then bende wakwayo kae chendo jok manyalo partner kodwa kidwa no land ni gimoro kanyo no endo to gi maybe usiepe manyalo chiwo support like pok wachako live streaming nitie gik mang'eny ma dwarore mondo wachak live streaming makuri nyalo yudo achiel kachiel kanyo no endo. Namba wapod ni kanyo no endo inyalo gine. Wan gi chenro mang'eny mag kata mag timo promotion ne upcoming artist. Kore nga mane kanyo to inyalo gombo mondo mi wanyalo chako chenro mag timo promotion kaka maybe chiedho ge talents, iluongo ni talent show kuonde mopogore opogore. Mano bende inyalo manyo kanyo no endo iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Winy machien cha. Luo Trending Nation. Koro med bedo kodwa achiel kachiel mondo mi gigi sami yudo sama watimo gi tiyudo wa achiel kachiel podan umari nash umari wunya gingo umari dha kongo ure nigi chake kore to podi choko sitirungi umari jino jamu nembele jino mene nembele mingo emingo ndo buka med bedo koda nyaka watieke sani wabiro kelo ni episodes gasango winyo wawache kaka en to gimi dwaro ni bende wawache inyalo keto no e comment kanyo no endo med bedo koda kendo
umumandu nate asungi mokwongo nyamse umumandu nate asungi mokwongo nyamse
mondi yu diskiza tune mar Vera Mogo kod Papa T D star aburu achela rio star abirio abura ngwen hash to set Vera by Papa T as your skiza tune, dial star 812 star 784 hash.
Mama nyumi do kadi, madi moroi. Jabera nyumi do kadi, madi moro.
Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kukuwa kuwami matiende nionge.
Isepe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo kapok waduogo kuom jo angla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samoro
tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo
kete mana kae kete mana ko kidwa kete ga to bro keti gi thuon
Luo Trending Nation ne adieri makende.